bakunzi ba Isaac TV mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherere kuri micro ni MC Iva mutima wa Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye iyo munyumvise mbandabazaniye bishashe iyo munyumvise haba hariho ikintu gishashe ngomba kubamenyesha nkuko rero mwari musanzwe muri ko murabikurikirana nkuko mwari musanzwe bamwe bamwe mubizi umuririmbyi Natacha la nom la boss la bombe niwe ajeje gutsindira kuba umuririmbyi w'ukwezi kumbonesha kure BTV kubw'indirimbo yiwe yashoboye kwitwa Pakuchna akaba yashoboye kuronswa agaganuke kamafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi amajana tatu ayo mafaranga akaba yashoboye gutangwa na Bantu Boy Entertainment yes nkuko rero musanzwe mubizi cyangwa mushobora kuba mwaravyumvise Big Fizzo akaba ari nawe yarahagarariye ibyo birori kandi uwo muririmbyi nyene Big Fizzo akaba yashoboye gukeza umuririmbyi kazi Natacha la nom la boss kuri iyo ntambwe cyangwa ako kandi ka escalier adudzi umuririmbyi Big Fizzo akaba kandi yakejeje n'abandi bose batashoboye kuronka amahigwe yo kuba abambere bari bari muri iryo higanwa nyene indirimbo rero Pakuchna ikaba igiye kugirirwa promotion y'ukwezi kose mu kwerekanwa kenshi gushoboka ikongera ikaza iratanguza ibiganiro byose by'umuziki kumbonesha kure BTV yes bakunzi ba Isaac TV nkuko musanzwe mubimenyereye nkuko musanzwe mubizi ngaha mu Burundi hariho abigeme bari ko baraboneka neza yuko badasinziri abigeme bari ko barakora neza cyane gose kandi sagasheshwa rumuri murabona yuko Natacha la nom la boss uyu munsi abyerekanye ku mugaragaro izuba riva yasitugiye rero ku mpande yawe rero indirimbo Pakuchna niyo yashoboye kuba iya mbere
Pakuchna 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 Pakuchna
iya kabiri ikaba yaciye iba indirimbo hahiye
hahiye hahiye erega turahaturiye hahiye hahiye No.
ALVIN SMITH featuring Double J from Birdman Boys iyo ndirimbo akaba ari yashoboye kuba iya kabiri yatanye ikibanza cya kabiri kubw'ibyo rero tukaba twashoboye kubona ku mastat y'umuririmbyi azwi ku izina rya ALVIN SMITH yandikira Natacha la boss la nom amubwira amajambo met yerekana neza yuko hagati y'abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyikazi b'abarundi ariho ubumwe hariho urukundo nibyo biriko birabaranga aho yashoboye kwandika mubwira ati Natacha la boss uchaka omana samin ya essence kuko Pakuchna yabaye ya mbere nanje hahiye yabaye ya kabiri kandi we 300,000 c'est rien mais pour moi ni menshi erabumpe na 100,000 nigurire essence yabuze Natacha ni ikawushije aho nyine nawe nyine yaciye yandika kuri statut ziwe my ALVIN SMITH premiere landi tuonane ibyo rero bikaba bigaragaza neza na neza urukundo ubumwe abaririmbyi n'abaririmbyikazi bacu bafise kandi biboneka neza bari kubararangwa n'umwumvikano mwiza jiwe rero nka MC Ivan Mutima wa Burundi nkaba nongeye gukeza cyane Natacha la boss la nom abandanye abera urumuri abandi bigeme ndetse abandanye abera urumuri abandi baririmbyi b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu umuziki ndundi ushobore gutera imbere icyo ndagusaba rero wewe uri kura dukurikirana ni gufyonda kuri subscribe share na comment na like kugira ngo amakuru meza ibiganiro byiza bigume bigushikira kuri micro yari MC Ivan Mutima wa Burundi murazi ko ndabakunda cyane ciao ciao
Ntabara mukije jeritwa as a classic Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gira bitangira kuza biraca kuri yo television ariko cyari hasi by the way racyafise ababone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television furaha tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri furaha tv cyane ni Isaac classic neme n'umutima wanje wose kudukurikira Furaha TV kabiri gatano indwi andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV Fura mu giswaru ko nyene Furaha TV kabiri gatano indwi Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre ta urasha urakura abone ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi bako batishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'ukuri kuracerwa sana rero nago ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere